Without a Christian, there is no miracle in the word of God. If you are expecting a miracle from God, expect that God will let you take some of the graces to do something before the miracle will happen in your life.
Voice of Healing with Prophet Francis Kwarteng. There is power in the blood of Jesus.
The more I want to praise you more, the more I lift my hands, the more I want to lift it higher, the more I sing your song, I worship you, Lord. Clap your hands for Jesus. Clap your hands for Jesus. Clap your hands for Jesus and make a shout to him. Hallelujah. Hey. Hey. We are the chosen generation.
All I require for life. Okay. Radia e modu dona ye. Na enenso obeye adefofro. Adia onipa esese uhunu uhune se abribia awoni onyankopon beshia ekase obi ni onyankopon shia wabra ye po onyankopon din sabre no woni na shia nese woni onyankopon shia se wanye nyansafo a ade a wo hwehwe no ebeba nese won sa enka ye mu bebe ba a wo program yi mshasi a che eno anu mafre ni pa bia be jina ha mempese obekwa ba da bia na de wo koba Me pese o ba ha. Urade se ni di enu nyam ewo mu. Na se wan hwe ya. Nyame be ye. Nenso. Usin to binti na mem. Amen.
Amen.
Nene mi be bie wa dwene wa de ba ko pe bi ho. Se ubi se urade bibia obi enim da urade de ne mu aye ebe ma no enti so benyame fia die wo mu ni se se ye bosumi nan se ye bosumi miensa se ye afi ana yehia no wuni bi ampa urade ko enim se wuni bi Nenso ma Urade aforebo ehiawo. Eti ka okwa wujidi a no wajabi. Utususu. Urade me yafun hunti. Epesa me ba for there a membo bida de emintimi me yemawo. Na menum sesa wo yemame a. Mi yema wa obeye me di yema mi. We diye, jie duyane. Oba anu abetina ho, mi diye me nibi. Eti debi anu o ne limit. Mi nima de kwe ura dede sa asem webane. Nyamiye nim yankone sa. Diye me hunu, Sese Kristo sumu ni se. Onipe kwa nyamie nimu. Nese obefe bibie kuta. So ade kwa nyamie nima. Na oko se sofu nebeka chila ni se. Tiateku anadama. Ansanda nipene yi sikano edi amano. Hona meneme babe yi mwafiri ho. Amani pebebe ya difo ewa uradie ni mu. Ni pebebe ya difo. Nyame enka nchilo se jise utu ya se asana mama oba. Nyame onye ni sa. Ifisa wona na ohia ma ewo nyame asemu no. Ade e ma omutime wo ye. Eye onyankopon asem a wode won ho eto so. Omo antu ya hwe. Eti se ohia ba. Na oba nyame fi a. Nyame nchaje o se. Ya watch it. And Jesus said, we be 300 million and sana me de bana mao. Na mo mu bebre no, sa sem we na ri wa oda so na mo no. If you say, oba, na wa ntia hwe ya, ontimi fa na koma na na twen eni akire. Onipa ne onyankopon ntem no. Ye hwe ahunyade ne ye enye ma etwe ehu ahia na yensaka bi e ya ahunyade na ahunyade no na dwuma eye ma nipa ne se okra oti nipa mu no na ho odin bi efiri ho efiri ahunyade enim eye wiase nim niema esei but okra no so pe bi eti onipa bi akra ehwehwe se na wieye anye bibi mpo no obenya ahunyade ye eye onyankopon asem ti nipa urade ne onante ye nyina no Abraham no woni bi ni fie ni bi ade a nyame de se Abraham anim nyam se ono nyame ye nyame eye ahunyade ye ti bro firi Misri mu ba no na Abraham anya no ho anantwie sabre no na na chese onipa nya wanya no ho enye ma bebre na Abraham ayo defo eti sadia ne yade a nyamedi award nipa if you are Christian God use ahunyade to award you for your good performance of the field. Hallelujah.
Amen.
Ewo asasi so nti o award yen atenefo no ewo asasi so eno ye asasi so de ane ewo another award a eno ye heaven eno so ewo ho eti obia oni nyame benante no ade nyame de award no asasi so ne se obema na di ye obema ni sika obema ni ade a wo pe obema ne ho ato no. That is a word from God. Amen. Hallelujah. Adentina eno na nyamede emani pa word e wasase so bra otia. Obi a wababa tina ha bia. Ade a wo kra pe. Aduane a wo kra kon dokese ene ehunyade. Obi a. Eno tina ebinum fa kwan bi so. Kwan bone so. Kwan bi obefa so obenya bi ebidi atrosem ebidi krono ebidi nusem sikaduro ni ade ehwehwe hunyade na ma won kra eho ato won eti se wo sekra hunyade ne ho a wodi ahunyade egu ho a nipa kra adwane ko ho eno ana okra ne pe na asase so so bia no abeka se me de mempa insira mempa hwe ebi wasase so enye ni padua ne na epo the soul in you eno ana ohwehwe eti nyame pese oji okra ne nkwa wo ye papa wie de eye a na nyame de sade no ama okra no award ewa ha na okra no ne ho ayeden atono ne nani agye to ati honu ma o se a urade wa chira me urade wa na je se ne ho ato no na sa ahunya de krona eno so na nyame sanfa etime jini padi ahunya de krona wo fri boni nyina mu hwia the next step aya ahunya de na wo kra pe no onyame so pe mo Yanko. Na bebre babe ye mistake. Bebre. Na nyame dia opane se. Ono ne ma wa hoden ma wodi ye adwuma. O ma unyansa. Ma unyasa de no. Unya wiya. No ono nyame na ka kire o se. Afred ye wanya bi o se an. O se bere me bi. And only a friend or ma given to God. Blame be no won't trap one to so. Sir, quartain will be a babu and in Biagini 200 million or power. Wong Yanni, sir, name or the nippany pe at the manor if he said in your minimum, sir. So trap one to soa or cry home here. Okra ne pe na se wo ma ho kwan e mo okra no e release ade ne de mawurade a na urade age watum
oh bo won samiye
yenti a nyame ye ne sa ne se sa hunyade no ayese aburo ene nkoko Baby, a bee will be a brogu baby, a cocoa bear day. Eti, the Yamian is, sir, a hunya diano. Sir, what the brano? Nessa, sicabani fia, ni papa chasso, abahun. Abehuno. Say, Yami fia ye dry. Bibia na ho ye baaye bibia ni ha chese bibia sekatu me ka cho se obie na obetime di nyame achi amen ba kono no ade nti na nyame hwehwe sika e wo ne fie die nti na nyame hwehwe sika wo ne fie ne se akwae te se politics God stand as political party. God ujina hose amanyokuobi yara se wamu betimi ya dinkuni mwa jisika ayadeni obianka mjisika ayadeni eti uwe amanyokuobi mwa Wama ya dasuro no. Yesu ubiye nchia 500 million. Nye mfamu jetri. But uba Kristo munu wanyo 500 million. Se. Fabe tuho. Nye mfanyo jetri. Ewa naso ode. Ade nchila. Sama nye ukuyo no. Asasi iso no. Bebi biara yepese nipako. Se mimi jina sa me pese nipa edi mechila eye exchange of ahunya diye. Exchange. Se mimi pese nipa edi mechila jese me disika kwa ansana nipa naba. Sana seita anso yeno. Sikane kwa amanyokuwa biti mechiche sikama nipa bebre. Nani pa ba yadai abedi na chi eti nyame mu no sa yasie nene benante na yasi yadie ye kwa sori ho a ye ma for there because e ho kra kwa ye nyo hwe ya wodi nyame hwamo ifi se mo na nyame nya sika no mo na na owi ni de enunti ana Satan pese e Christofo benye sika. Amen. Secret ni nyina no no. If you say gidi fo ye ya nyame ebenya mbosos akrebe bre bedwane etide bia no wo take Christofo na dwen. Enunti no bi timi tena se wasi mi suya de mi kosku sukua oko nyina no na wie no eya hunya de enti na wo suya sa de no wo sori a wona suya de sa eya sa de na me be kasi asem so na ma twoma firi baabi abegina baabi na fe awurade de nsa te na so se wo wo pe wo mpo e ba na me de be ma wo. Hallelujah.
Amen.
Ye bekom ne ahwe. Enti wo kra biara ade a wo pɛ ye hunyade. Onyankopɔn ade a ɔde bɔ nipa ba so ebrɛ ɔte ase no wayɛ de ye no ɔsɔ awurade ani ye hunyade. Onyankopɔn kro na ɛkwan ɔfa so a otimi gye nipa nkwa ye hunyade. Eti ahunyade no e control everything in the world. Sana akoye. Sana de na akoye. Edisi anano nyamini za foka sano. Oka kire won se mon fan sapan ensa ya kasa sapan a bibia na abotom emetina manim. Adenti na urade kan sa. Urade hunu se iza for mo nya dwuma. Na on fan sapan ma na he na okofa sikade aba. But o si da bi unya dwuma o nwan tobi. O ba manim a fa bibia den fa kuta efri se. Se sadie ni ni hwa menso madwuma be den e be sei. Asofo ohunti obi sombosom ne because sofo na yeye enti aso de onko ne obe sombosom you so confound the dabia ne twatete dabbi. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sha nyame ne nchamba no won charge ni pa so akọ hospital ni asiji se otia 10 million asane ay operation nyame nte sa nyame dia waye ne se obaye ye health insurance ne de to ho na ebre ni du na de wo hia no no ahwa o health insurance ne so adukura o pa no de ayde
o de amao bomiye mawurade.
Amen. Ghana, yeye Kristo sumai, yeye Kristo sumai, adie ni pechiri ni se osofobe yeye. Na uwebedi mechino, na meme kanse mpane chino, na mema nyeye. Udi obe yeye.
David.
Hallelujah.
Amen.
Yanko osenkafuo. Nyame nchaje nipa nemom emfansa pan emani fie sana okan no won chaje but emfa won se hunu emfa mani fie aha osenkafo etre ye 11 4 5 6
ye kan osenkafo nwoma no eti duba ko efrin chichemu enan ekọ no de ohwe emframa no erinwu aba
de ọhwẹ mframa no ọri ngu aba
na de ọhwẹ murunkum no
ni abotire de ọhwẹ mframa no ọri ngu aba frama ebo hu ọkọ afuom no odu ebura na mframa chaase ye am frama de medu ebure kura ebesei ungu aba eye abebuo kese pa eye onipa ene onyankopon entem sa wo hwe nyankopon ne sisa ye odeto ho a unyi sika mfa mwo na adwuma da sa na opese o kire wo di o hwe mframa ne se ade a ekoso no sa wo hwe nyame sisa ye de a ungu aba Unfa sika nkwa so de na sam ne na se kire no no ebi ahyemfnama besinne weya wa ba me mu akunta na obebuo me mpabu ahyemie me t-shirt me ka me timuo ana obebu hu akunta ohemfnama eti aba na onye den ongu kakureti Shenye mebi, nyame, sobi dini din, esori jina. Wasi, she, enketuwa nimpo, sobi momu suku, kuru waba akumpa, mesimu sena ketu ya nyadei, emono. Enketuwa nane wain, enye ejidi fo, yasha asiati ya hon, efribone hono, wamuna ye enketuwa no, enya kwa da ya hono. Wasi, sobi jidi ne, No aso anya boni biem na umma ne sio kuru wa ba kumpa wakati anya den emmo yo shan from akwan no onwu aba sese gana ajidi foni nyina shan frama ejoma ye maje se won sika de ye sane binima ye enko nyame fie da ifise o shesofo no ho a won ma won ti ashe Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Enti di ohyem frama kwan no onwu aba aso no ogyina fuo nim. Wabetena Kristo sumu ana ohyem frama kwan. Frede. Ana ogyina oso onwu aba no. Aba no so wanwu a wankasa na beko atia. Hallelujah.
Amen.
Yemu bebre di ato ye no. Nan kasa sa wutimi buwa nyame wo kwan bi so adwuma bi wanye nyame se we mesa no me me pepa na se kura fira sase so hallelujah
amen
me yiwa firi baby ababa wa wo peba na wo hwem fira makwan na wunwu aba why mistake nyame wo mfiwu amen yanko
amen Na de ohwe ohwe murunkum no rintwa
de ohwe murunkum nso wontwa akan sem yenu o hwemanim de ohwe mframa kwan no onwu aba de ohwe murunkum nso ye muname ko afuomu a nsio bebo me akom so de no wose wontwa eti kristo sum no ye nhwehwe ne mabi Enka se, yeye bilibie mewurate. Se, ebeyi, a upeyi. Se, sika wa sena sasisu nyina anon. Saudi mewurate ya, kwa wontafo beye tete. Mepesa me sane wajunende. Wugwe wajani, chiri mwakanda. Mede mi fami sika ma sofo ni ana nyame agina so ato yem. Eno ho asam na meka no. Amen.
Amen.
Yanko.
Sadie wonim mframa ekwan.
Sadie wonim mframa kwan.
Sadie nompe enyini onyinsenfo ayem no.
Sadie dompe nyini wo nyinsenfo. Hwe dompe sadie ne densitie. Etimi beda awodi a eya mmemre mmiremu wonnim kwae faso enyini enyini so a entetea wode no wose sadie wonnim sadie no aha
sara na wonnim onyankopon a oyo ade enyina no ne yoye
so ati sobe hu nyame ne yeye a sadie onyinsemfo akoda esi dane yem eya dana asem no odi besi nyinsemfo ne akoda oda ye frumu dompe na chese mo amuhia mano nyame hia bibia eden efimo eya den asem no ba bi ngongwa aye no eya ba emframa eden eya den na fedie nyinsemfo yem dompe dem eya eba ne sen na chese mo na amuhia mano mo yenkofo a motrimu oden ewa nyame anim. You are the most wicked people in the face of God. Tina, wakasa bumu besa ano. Wajim boni no. Tina ye wye besa boni pata kache wade se. Asempye la yaka. Efa ne nko fo huni sika hon. Onfanche ye honano wanyem. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sika. Eye bibi kase ma urade. Ti so bi so ohia ba. Nyame on charge o. Da. But ye bibi mano. Na hwe. Na se dompe na bi nto yem. E ma ni nyine ya.
Bomuye, bomuye, bomuye.
A Christopher, you did them all. You did them, Papa. Wobisum bosom. A fibi or ton and chimmy, and no. See, can you know that come up bosom? And near more better tacono, and isica. Minimopia. A fibi and no could just 70,000 the money bosom they come for. Christo need bang. And obey, and I just say. A radiation, so me, the missy was said. Afibia metu ya 70,000 ya ma. Eurade. Wanya da. Obejina chanki kebu susemu. Ibi hiyana anuwa ba urade nchense. Urade buwame. Urade simpasa mebuwa hu. Nti tu offering. No di tu CDs ya tumu. Amen.
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 She. Enfasa adi ya nengi kaminyame. Wanti me nou mfa nyonkwa. Diye ma uradini Abraham mfa nyonkwa. Eya foribo. Ne mani diye ne nyonkwa. Abraham was friend of God. Nadamfu nono. Baya niye pensu. Yesu nti. Ye diye ya baya ma. Enso ye mfa nefi. Obi ba. Ni obi nyonkwa. Wano odono. Ha? What ya saw them bibi hiano as I said ya munnim yin san kwa faso beto ye funum now de wugu abada ani kwa faso adompeni nyini akwada ani beye nipa me ye wuno no na wugu abada ohwa mframa kwan ohwa murunkum kwan no sana onyankopon so na dwene wonye dai uhuda ani se odisi wo no Tukwa sikano. Moba na mudi akoma doctor seno. Eye, wamu shahu nemu diye. Wamu yomu famu diye. Uma nibia, na wabema nyamensu diye. Ebi. Hallelujah.
Amen.
Uba sachila wajen. Mekantila ose. Eurade. Onfaba. Enkame uda. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
What is the amateur on? It's mon. And I'm what dim one bro. And you mean what dim bro. Hallelujah.
Amen.
Yes, Christo Mojano.
To me, womb.
Sure. Modin, I made Diagro. Mufani Diagro. T tete fo no mo nante ye nyinara obie no nyame ma na nimku ase ti abe ye den se nyame be ma ne nkofo anima yeden debi 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 amen
amen
ti ebe bom pa ye ye be sere bo ne facha ka che urade se urade ya fom opa aka ompa ejai ya fom ti yesrew yenna kai die yenya samfom so ne biem ti yesrew se se ya wode na yeye ye bibia ye kama akaba no so ja na eso da urade ase o se oba tan ya odo ne ba no no ka nanim yesie wo no no wayi nadi no waya che afedi ami urade wo so pe ba
We never, Yeah. Yes, 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 yes
Amen.
Amen.
The radiance.
Yeah, that was it.